Kwa shuto Jesu na mama wakantuli ukuthi isiwa ngazi ukuthi igama elilodwa angazi noma ngabe ngiyona yini uma ngikucelela iphi nokubaba angithengela lona angaze ngilisebenzise ngathi mina awoni yena wakhuluma sengathi ukushiyekha ngalethi ngathi awoni wafika na
Thank you.
esikoleni uthi ke ngikoleni abangani bami bathi anginalupho angithi safana niyophiphi niyoba private teacher bakunjalo nenzuze Ayel pass me tricky in Ukraine. Hon Jabule in Passe. I abandoned Baba 7 or 6 of Swedish call of 11 days ago. Baba, what I give a hammer, Baba, to one and ask me is the 2 days of people. Yeah. Well, I'm getting a number of talk about his art. See, you know, it's abandoned Baba. You figure I don't know, maybe stole Mama from the store. Mamma, get a stay on a gunshot. Atfunde uma ethuka angathi angihambi angixoshe kuthiwa zone Monday ngiwe ngolesine senza ngonqamulela makufika ngolesine ulele phansi usho ethi umkhuhlane uba kwakune-covid sasiyothi i-covid abesathi kodwa ngibuye umuntu omdala nge-following Monday ngize naye kustep five uma ngifika esitolo kuye ngifika ngale abeseyiqala indaba ukuthi uthe kuhlangana amehlo What sweets is winning time? I need a long one. I will say, invest in my What was Baba? What was he called? Ye. What did I was a talent when gave us a run on after it. Ahamba ngawufika kowestville babuye bathi angiluye wayeseney'hlobo zakhe mami wasemfambeni nongoya 50-50 bathi woza naye awubazalwane ngasengibeni mesidisi nisithaka abazalwane naye mina evasithi ngibeni mesidisi wejesu ngaze ngabuya isendeleni nganayijwayele ingona
bazalwane. Ngiyacela ngesizwe leNkosi sele uyishiya kanje.
Amen.
Ngenxa yokuthi isikhathi sinaso. Kodwa engakutshela khona ukuthi kusuka lapho uJesu wathembeka.
Amen.
Wangenelela. Indaba yami yini kodwa ngiyaxolisa ukuyishiya ena kanje bazalwane. Ngibona ngiyiphi. Uthi kwaba ngiqhi. Akasena nawo amandla abazalwane. Umzalwane lo bengimsiza. Futhi malini sonke sobelana. Okay, uJesu ngiphile iqondo lokuhlakaniphile. Kodwa ke sakuvele ngifeyile ikhoze eyi-1. Ngifeyila elimeja lekhoze lalwane. Ifuna ukufanele indlulisele komunye unyaka. Sekumileke. Ngalinde ukulandela umuntu. Ikhoze imile. Anginamuntu. Kukhona umngani wami sengiwavuma. Esasithandaza naye ekuseni naye imali yebhejista. Athi, uNkulunkulu uyazi ukuthi uthe olungileyo wakho uyakulungisela ukudla esalela. Athi, uDavide bengimusha sengimdala. Akaze ngimbone olungile eshiyiwe. Nabantwana bakhe bephansi kuye. Ngahlala ke ngomnye unyaka 3 weeks ngarejistile. Lo mzalwane ahlangane nabanye abazalwane bakhe. Wayengasepamini. Abatshele ukuthi angirejistanga. Aza edeke nomunye lona iqinisa athi ngiyashayela eyunivesithi. Abuye kumama behlobo enhlizweni yakhe. Kusho nomalume dinga ngekhaya ngiye ekhaya. Angibuze umama ngivele ngithi umama angirejistile. Ube yishona. Amen. Bese ke kungcwatshwa ngibuyele esikoleni futhi. Bese sithandaza nomunye umama khona umama njengangikhonzile kudala. Esasikhuleka nabo. Athi ahambe ngiyokunye umlungu othi uhrobla ngiyocela imali yobhejista. Sithandaze, sithandaze bese ngiyahamba-ke ngiyakubani mina? Awusuka madoda. Uma ngijikelini khona ngibheke ehrobla, kukhona ilisti yabantu abathola amabhasari ephuma manje. Uma ngithi ngiyabheka inamba yami unumber 2.
Ayisangiyajika manje angisayi e-ofisi lakaprobla, angisayi komela, asengiyosayina ikontraki. Uma ngibuyelwa nomama ethi uphiwe washishe wabuya, manje hayi angisenzile ukuzokela manje, yiba ufakazi ukuthi ikontraki imali ngiyayithola.
Futhi ngithole eningi kuneyabanye, ngithole yenele. Futhi ngikhushe.
Nizokuthi bazalwane nina, bazalwane namukele uJesu. Ngizwile omunye umama ethi awu bazalwane usathane uyayiqeda into zakhe. Uma eyiqeda into zakhe mama usathane uright.
Amen.
Kodwa mina ngiyasho bazalwane kakhulu abangala ukuthi hayi mawamukela uJesu waqonda isimilo wakubheka. You have made yourself a faith. Uzathane umusa ngoba uJesu wamukele uhamba nawe and uJesu uyakhokha. Lokuthi engikhuluma ngaye bazalwane ngalo. Namhlanje uyindoda ehlangane 20 years ngoSeptemba bengithi 20 ngashada. Nginomuzi edolobheni bazalwane. Imoto ezina kwamloyi baleni 26.
Omesidisi babili.
Nginomuzi uthomunye endaweni esemakhaya. Mambo wale site yala abazalwane. Angazoma ngisho ukuthi cishe belanyana ngale yami naye. Emakhaya. Kunabazalwane. Hey abazalwane ngikhona sengibethe kodwa ngibhedele. Ngeke ngilambe. Ngise ufanyana nje. Simo simile phambi kwami. Lise ngishoyo. Futhi uma madlala uyawasha. Eklasini kwakusenamakaravani bazalwane. Wayigqokeke amathi ukwakungakabala ngoba uyawasha.
Ngoba
Then I was very naughty. Sikayabukela.
Ngithi he. Ngayikhozwe ngithi ngayikho into zabesilisa.
I'm going to pass out in your army, but I'm going to be a little bit.
What do I say? A year, what manas are in a couple? The 95, why say, yeah, what? What is that? Why is a good man is the pants waiting La. I'm going to go to the house. Bazalwane izohamba nani noma kehlela noma kenyukela kodwa izobe khona ebhayibhelini incwadi kaGenesis chapter 15 uNkulunkulu wayebiza uAbraham ethi nesihlangu sao nesihlangu sakho uAbraham uyacomplaina uthi uthumbizile kodwa akunamntwana uNkulunkulu uthi uphumela phambi ubale iy'nkanyezi ubone ukuthi ungayibala yini. Yo banjani inzalo yami? Mase bezohlukana ukuthi uNkulunkulu ngenzela umnikele. Uyawenza uAbraham sengiyagcina ngesizwe lenkosi. Uyawenza uAbraham uyayidivida umnikele inhlanga ukuthi uyayibekwe uyayibekwe le. Ulindela ukuthi uzokwehla umlilo ezulwini. Uzoshisa ini? Aliyaphakami langa umnikelo awushi. Likhubeke la umnikelo nozokwehla ezulwini azoshisa umnikelo akekho. Kodwa into efikayo kulokufika manje
kulokufika ini uma ifika manje umsebenzi ka-Abrahama uqasha njamane isikhathi siyaqhubeka kufika manje kodwa uyabaxosha manje. Uma uhamba noNkulunkulu siyafika isikhathi esinjalo. Lakudinga umntwana kaNkulunkulu ufika ukuwaxosha manje. Lithi phayibheli laphubeka ilanga kwaze kwaba mnyama. Uyabona ilanga seliyoshona umuntu wayengadikibala athi noNkulunkulu akangani noNkulunkulu akaphenduli kodwa uAbrahama continued. Wawaxosha manje. Kodwa mina le ndaba engiyithandayo. Yena wayelindele umlilo ovela phezulu. Kanti ngalelo langa kothi sekumnyama umlilo ukhuphuka edwaleni. Uma uvama umlilo ukhuphuka khona la edwaleni, libema bazalwane ithi bhayibheli ngesikhathi sikaMose baphuze edwaleni umlilo lelinye lelo dwale labalandela laluKristu. Zimbili indaba ngapha umlilo ukhuphuka edwaleni kusho ukuthi nengqondo kabo uAbrahama ubekosha manje kodwa umlilo ukukhona umbhekile uAbrahama ukuthi wenze njani ngoba awuveli kwenye indawo ukhuphuka khona
Yes. Bible
Jesús, 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 Jesús,